Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu. Seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphulike lapha ke siza nomba ke lo mba ngumba ke kaGavin Hunt. UGavin Hunt uzikhuphile iindaba ezithi ke iplayer kaenza phaa iTrials phaa kwiqela lekhaya izathu sebizwa ukubana kubradley cross. Ubradley Cross lo uthi ke umfana kaGavin Hunt le ndodanyana ke into eyenzileyo phaa kwiSupersport United akayithandi. Uthi ke lo mfana ke before abe uya kwiKaizer Chiefs lo mfana ufikele kwiSupersport United, uthi lapho kafike ii-conditions zakhe zimaxongo, iimeko zakhe zingacacanga. Uthi ke baqala bamzama beyiSupersport United balwa naye bemzama ukumkhucula warayithi umfana omdala, apho ke ebe neenjongo ke zotreyina neqela. Emva kokubana ke le ndodanyana yakwaBradley Cross izibona into yokubana ke irayithi ngokwimeko ibikuzo, yaxwaya ibhegi zayihamba yotshone natura nafika phaa ke yetreyina ke neqela ke lekhayiza. Tshisuthi ke uGavin Hunt phantsi kwaloo meko ke laa pleya baphoxile, ewe uthi ke bebengakayisayini kodwa ke indlela ababulele ngayo uthi noko ayondlela irayithi. Futhi ke esitsho neKaizer Chiefs esithi Kaizer Chiefs ke nayo le nto iyenzileyo ukubana ke thathe umdlali ke ebesenza iTrialist Supersport United ngaphandle ke kokuba ke nayo icacise nayo ukuthi ke uyagxeka phaa naphaa ke kodwa ke ukhweleze ehlela phaa ke kulo mdlalo kuBradley Cross esithi ke le nto ayenzileyo ke yinto engafuni ukwenziwa ngumntu oyiprofessional, ngoba ke uthi i-professional play ibingeke yenza into enjeya, uthathwe yitim ekubeni ubuzazi imeko zakho bezibhethe, ithi sakukukhucula itim uvulisa ukuzimela ungasho nokuthi uyephi. Ubhaqwa sowutreyina phaa neKaizer Chiefs kuthiwa wenza i-trials phaa enatural, nothi loo nto beyiSupersport United ke ayibaphethanga kakuhle. Uyazi ke baphulaphula enye into ke endiye ndiyicinga kukuthi ke umntu ke angazimela angaripoti ukuthi ke uhambela ntoni, noba ke besikhona ke sizathu esimenzeke lo mfana ke wabe ke akaripoti alishiya ke lidala. Mhlawumbi ke zikhona izinto kangake bavane ngazo, mhlawumbi uGavin Hunt ke angazibaluliyo apha ke public into yokubana abantu bazive, ngoba ke kunokhona nomdlalo onguluke flus lo ke isikhulu seSupersport United City Kaizer Chiefs ke ijikele ngemva yathetha nomfana yathi ke umrholo wayo izawuphindaphinda kathathu, makahambe ngoJanuwari osayina phaa neKaizer Chiefs. KaiZer Chiefs ke icaca into yokubana nayo idlala nomdlalo ke bawudlalayo. Futhi ke KaiZer Chiefs kanti yikhalazele ngoba kudala ke ii-players ziluza ngale ndlela first ukubana izathu seyifumene umdlali, ezi team zijikele ngasemva ziyothethana zothe end up iKaizer Chiefs lomdlali ke imluza. Ndithi mna KaiZer Chiefs andikukhalazeli, ubabetha ngoswazi labo nani makhosi enzani le nto bayenzayo, ngoba kudala ke beyixhewula ii-players phambi kwenu ebesekudala ke nizifuna. Ndifuna ke nani ke baphulaphula ke ningene nisho into yokubana ke niva njani le meko kaGavin Hunt le nto azanayo. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.